Ngicela uNgizwe kuleli cala lakhe. Khuluma mina ke manje. Ngicela noma ezazi ukuthi uyishinga. Noma ezazi ukuthi useyaziwa ukuthi ukhuluma whatever ngifuna ukuyikhuluma. Noma ezazi ukuthi kwenza noma kanjani. Ngicela ihlise umoya kuleli cala leli. Ngoba leli cala lakho uNgizwe asikhulumeni iqiniso madoda. Deep down wonke umuntu uyabona ukuthi liyicala elingekho. Kodwa ngoba liqondane nomuntu onebhadi. Onebhadi baningi abantu madoda ababekade belukhuza lento le ilukhuzana le. Baningi abantu abacharged for lezi zinto abaye enkantolo uyabo kodwa okwabo akuhambi njalo kangizwe. Yabo uNgizwe senziwe kwaba uyena obaphethe bonke labantu babekade betapha beza yonke into akuhambi. Leli cala ngizwe kahle kahle likho. Kufana necala makuthusha umphakathi. Kuthiwa ngisha umphakathi. Icala elingekho. Leli Ngizwe icala elingekho. Kodwa ngoba unebhadi ingakho selishintsha liba khona. Yini libe nebhadi akagadi akayazi uNgizwe lento ekuthiwa i-timing. UNgizwe uma ngabe ekhola abanye abantu into order ilungelo lakhe ukwenza lokho ngeke simvimbe kodwa akabheki timing uma ngabe usanecala elisenkantolo inkantolo ifola under estate awukwazi ukulwa nama members noma nabanye abantu noma nohulumeni uyabona ophethe owena usanecala futhi eliphethwe uhulumeni ngoba phela kuyaziwa nje wasenkantolo zisebenza kanjani uyaziwa. So awukwazi ukuphela nje uNgizwe udingani. Udinga ukuthi yena enze alalise alalise alale ehlise umoya. Afane nomakoti bengabe efuna ukugana ayihloniphe indoda ngishidelela athi angashada bese evusa ikhanda useyazi ukuthi bengabe simqosha beshadile sekuzothiwa okay ke asihlukaniseke. Uyabo so naye kumele ngalesikhathi samanje angabonakali attacker uhulumeni ngoba uhulumeni uyelo lawo iyinkantolo. Iqiniso elimsulwa lelo. Uma ungafuna iqiniso waye wena fourth. Uyabo angisho ukuthi angam-attack uhulumeni at all. Kodwa akalinde kudluleleke. Afane no afane namakhomrade asuke eboshiwe uyabona akekho umuntu ovokele nonosibindi njengo-former president uMshuluzi kodwa bebhekene nama-challenges uba nendlela yokukhuluma abe nendlela yokuzi-addressa until iyonto leyo idlule uma ngabe uwumuntu wabantu ezungizwe eclaima akuwena oba phambili ulwe uhlohle wenze yonke into wena uma uzohlohla abantu ubahlohle emaceleni ube nomuntu oyedwa noma babili noma bathathu abazoba wena abazokwenza lento engabe uyayenza wena ngoba wena awukwazi ukuyenza bengabe bayenza lento abantu baqoqane kuyiwe enkantolo kufike iy'nyanga ey'nkantolo zishunqisele impepho bese uthini wena uthi ha kodwa wani ishunqise enkantolo uhlakathi uyabakhuza yabona engathi uyabakhuza hhayi ukuthi wena ushunqisa impepho ukhwifa imithi ukhwifa yonke into uyafokofisa uphuma khona uthi fokofo wenza yonke into kodwa deep down uyazi ukuthi awufuni ukuboshwa deep down siyazi nathi asifuni uboshwe wena iba nabantu abawu-3, 4, 5 okuyibona abazokwenzela le operation yakho sebenza njengepolitician mama ube nabantu bakhe aba-underground ekuzoba yibona engathi baphusha lo mshikashika ukuthi asimsapotheni uNgizwe hhayi kube uwena hey asambeni asambeni wozani madoda wozani mabutho ngqoke imvunulo asambeni niphathe izangila asambeni wena busukuyenza wena into ongayenza fika lapho ugqoke isimali udle ngisho isudi kuze hleke ukuthi uyaze kufanele isudi uzenze inyoni ngamabomu hayi ukuthi uyaboshwa futhi ulwa nenkantolo inkantolo iyahlonishwa baba iyahlonishwa ngoba ikwazi ukuthatha isigwebo esikwazi ukuqeda ngempilo yakho qeda abantu akade bekusupporter bagcine after 2 weeks uboshiwe sebethule